kino gihe umurundi naho yoba adafise amaso ngo yirabire ibiriko biraba yo vyumva naho yoba adafise amatwi yokabakaba akoze ko akumva ati kimeze nabi canke kimeze neza naye barundi barayamaze ngo nta uhisha umwotsi inzu iri kwirasha iwuhishije naho ubugombo w'umuhinga karuhariwe mu gikorane kimaze iminsi kiba cukwigina canke cukuhimbaza isabukuru ry'imyaka ine iheze umukuru w'igihugu ashikiriye ubutegetsi hari amajambo adasanzwe yavuzwe nifuza yuko dusabikaniriza hamwe
umuntu numwe yiyumvira ko tutari mu nzira nziza aho tugeze ni heza cyane aho tugeze ni heza cyane
umukuru w'igihugu aravuga ati intambwe tugeze ko ni nziza cyane kandi iri jambo akarishimangira akarivuga kabiri iti aho tugeze ni heza cyane
ivyo mubona ni bigeragezo kaje ndababwiye yuko turiko turakora ibishoboka byose ico mwiti kigeragezo ntimuze musubire kukibona
hari ico yiti kigeragezo kandi avuga yuko gihanamye nibaza yuko agombye kuvuga igitoro nyamukuru mugabo si igitoro cyonyene gihanamye ico ni kimwe mu bindi byinshi mvuze uko umengo ntibimaze reka ngaruke kuri bimwe bimwe hari ikena ry'amafaranga y'agaciro ikena ry'amadovize hari ikena ry'umuyaga nkuba hari ikena ry'amazi hari ingorane za politike mvuze ingorane za politike mwumve urwango ruri muri politike mwumve ba bantu bari nyuma bose bafatirwa ibyabo abandi bakomogwa ubu nabo baba bari mu migambi yo kugira ibindi bindi mwumve ya matora ariko arategurwa ategurwa n'umugambwe umwe abandi bagira bati ntidutahura ibiriko biraba izo zose ni ingorane za politike mwumve uburongozi bubi canke intwaro itabereye ico bita mauvaise gouvernance mwumve ko igihugu gihanzwe n'akarenganyo kibonekeza ubushomeri ubwicanyi buguma bwigaragaza ukunyuruza abantu inzara izi zose ni ngorane ziriko zirakubita Burundi murumva rero yuko igitoro ari kimwe mu bindi bintu byinshi bigoye Burundi ariko ivyo vyemegwa nabake mu bari ku butegetsi ariko ni vyigaragaza ni biboneka umuntu atoharira
turiko turakora ibishoboka byose kuko icabitumye twarakibonye ntimuze muvuge ngo nubukene bwagitumye naba amashetani yakoreyemwo babitumye
umviriza rero ikintu nagomba mucumve twari tukize iminsi twihenda tukihenda tugasubira tukihenda mugabo mukuru w'igihugu yavuze ati ubu twaratoye ikibituma twese twatuzi yuko kumbure ibura ry'igitoro riva ku ikena ry'amadovize twatuzi yuko ibura ry'igitoro nk'uko babitubwiye hari ya ntambara yo mu Burusiya na Ukraine yabitumye ariko murumva yuko ibyo byose atari byo ibyo byose byari ibyo twahora twihenda umukuru w'igihugu rero yaratoye neza ico iryo kena ry'igitoro rivako
kuko kubona hatera igihe akaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi hagira habe kudeta
ubu rero ikintu gishasha tutari tuzi nuko hariho umuntu uwo muntu ntiyashinye kumuvuga izina yategetse yuko atagitoro cyo kwinjira mu Burundi ko hagomba hatere kudeta mbega vyukuri uwo muntu yo barinde iyo kudeta yo bigomba kugirwa nabandi iyo kudeta yo bigomba kugirwa n'abagwanya leta cyangwa yo bigomba kugirwa n'abari muri leta ubu ikibazo kiravuye mu byo twahara twiyumvira byose ikena ry'amadolari ikena ry'ibindi bindi ubu kije kuri uyu muntu ninde
akagenda kabuza abantu ngo nimutange dokima y'ubu bwato burimwo igitoro
uwo muntu yaragiye aravuga ati ubu bwato nimutange dokima yabwo voilà murumva ko bwari bupakiye igitoro aha rero umuntu aca yibaza ati none uwo mutegetsi yagiye avuye yagiye avuye Bujumbura yagiye avuye igitega yagiye avuye hehe bebasha yagiye avuye mu buhungiro ni rajabu ni rehonidasi tutotre aho umuntu yoca yibaza ibibazo byinshi uwo muntu yagiye avuye hehe nuri mu buhungiro nuri muri leta koko uwo mutegetsi yoba yagiye ava mu buhungiro ico coco ntikirimwo ahubwo uwo mutegetsi yagiye ava muri leta murumva yuko ari umuntu yari afise ubushobozi kuvuga ati ubwo bwato ntimubuhe dokima aha rero no muri leta twakwiyumvira dute none umuntu afise ubushobozi bwo guhagarika ikintu nk'iki ati ntimugihe dokima bigakunda byoba byagenze gute uwo muntu afise ubushobozi iki umuntu yoca yibaza ati mbega coba ari cyegera cy'umukuru w'igihugu yoba ari umushikiranganji wa mbere mbega yoba ari umukuru w'umugambwe ariko ibyo ari byo byose ashobora kuba atari umuntu ari kure y'izi nzego none hari umushikiranganji asanzwe yoba ishobora ibyo bintu aha rero murumva yuko hagumye kabaza nta nyishu turonze
umurundi akandika iketa ati naho muzari ico gitoro umurundi ntibushoboye kukirira ntibuzoriha ugasanga n'indongozi abivuze
ubu rero turaje biratonganutse ubu n'umuntu w'indongozi n'umuntu ari muri leta canke yegereye ubutegetsi voilà reka tubishyire mu mugambwe CNDD-FDD ubu reka turonderere mu mugambwe CNDD-FDD nyene ubu twabikuye ku bandi n'umutegetsi ari muri leta canke ashobora kuba afise ukuboko gukomeye kuri leta uwo muntu yoba arindega yemwe
ukabona umuntu ubwato batanguye kuvoma mu igitoro akandika iketa ati kura kubwo bwato i Burundi no
ngomba mvuga ikintu kimwe murumva ukuntu aba bantu bashize urusyo ku Barundi abantu bose bamerewe nabi kubera ikina ry'igitoro murumva yuko biriko biva ku muntu kanaka azwi n'umukuru w'igihugu abarundi birirwa bararira bagasubira bakarira kubera ikena ry'igitoro n'ingaruka nyinshi ziva kuri ryo mugabo hari umugabo ari mu butegetsi umutegetsi kanaka byose yavyononye kandi umukuru w'igihugu amuzi aha rero umuntu yoca yumvira ati none hari umuntu yoshobora gukora ikosa nk'iri umukuru w'igihugu ariho ari wajejwe abarundi uwo muntu akamwihanganira abashinga amateka bakagenda n'amaguru abantu bose bakagenda n'amaguru uwo muntu amuzi akamwihanganira aha rero ibi nibibazo bikomeye cyane
byarabaye
aravyemeje ati ivyo byarabaye ibintu byemejwe n'umukuru w'igihugu hari wasubizayo ikindi kintu
nico gituma sigaye mbwira abantu nti nimureke imana izokwikorera aho hose ni shetani iri kuvuga iki ngo ugira je abarije ndabisambura
agombye kuvuga yuko shetani bayaciye muri uwo mutegetsi kuko mu kirundi baca umugani ngo shetani ntiyigendera shetani aca mu bantu ni ukuvuga ko shetani yaciye muri uwo mutegetsi kugira ngo ivyo vyose bibe
hariho abantu bagiye inama bavuga bati urya mugabo yananiranye ati rero ikintu cya mbere twokora tumugire kabagati kari mu ruzi kirebanga konyene
bo aha twumva ikintu kimwe sinibaza yuko umukuru w'igihugu avuga ibihuha ngo numvise ukunuku nuku abo bantu arabazi murumva yuko hazahinjiyemo abandi bantu ubu ntakiri wa mutegetsi wenyene ubu ari kumwe na groupe y'abantu ubu n'umugwi w'abantu ubu rero birakomeye ereka ntakiri umuntu umwe yee bamaze kuba abantu benshi uwo mutegetsi rero yarungitswe n'abantu mu yandi majambo wewe yaserukiye uwo mugwi w'abantu ubu rero biriko biraza reka tubandanye twumve
ndazi ko hari habahawe biturire ngo nkunde ndabirukane bakonona ngo ndabirukane kugira ngo nshesigara ndumwe
ubu rero haje ayandi madosiye uwo mugwi w'abantu wahaye igiturire abo bakorana n'umukuru w'igihugu abo bakorana n'umukuru w'igihugu nibabashikira nganji nukuvuga ngo ubu mubashikira nganji muri leta y'umukuru w'igihugu harimo abantu bariye ibiturire umukuru w'igihugu arabazi voilà kubera bahawe igiturire rero ubu ibintu biraparangana bakirekera ibiparangana bigaparangana kubera iki bahawe igiturire na wa mugwi reka tubanze twumve
mugabe mwebwe nk'ubushikira nganji umengana mwebwe siho muri nta nico twumva muvuga cyankingirana mwe mwaracyumarariwe cyankingirana mwe mu bwanwa bwaravuse umunwa urumva tuca tubura mbega kumenga ubushikira nganji bwari buhari kugira ngo bugire icyo buvuze none ubu tuzobaza nde bica bigenda ni igihe ibibazo biri mwa mushikira nganji nane ababikiye
aha rero murantunga mfatiye kuri ubu bushikira nganji ni nk'uko ashobora kuba hari ubundi bwinshi murumva yuko nk'ibi biteye amakenga byateye amakenga n'abakenguza amateka aha rero umuntu yoca yibaza ati none gabasha ibi nibyo umukuru w'igihugu yoba yaragombye kuvuga bo reka twibandaniritse ibi sibyo nari ngombye kuvuga kwari ukubibutsa gusa ikintu cabaye kidasanzwe
ngo nshembura uwo dukorana nagira ndababwire mukora neza mukora nabi tuzojana
iri ni jambo rero numva umengo riratangaje nimba atari ugutahura guke mvise ati niyo mwakora nabi tuzojana niyo mwakora neza tujane hariho abantu benshi bamaze gukora nabi abantu barasemerera bati ibi bintu ko tutabitahura naka yarayogeje ibintu yagirizwa amadosiye ya naya naya ni kubera iki aca ahabwa ipete aca akuzwa mu kazi aho guhanwa twagiye turatanga uburorero ubu rero umukuru w'igihugu arabitomoye neza ati mugombe mwibe mugombe mwice mugombe mugirente ni ukuvuga ngo tuzobandanyana tuzoguma turi kumwe voilà ukudahana kurinjiye ukudahana guhagarikiwe nande ukudahanwa gushigikiwe n'umukuru w'igihugu ukudahanwa kuriko kurategwa intege n'umukuru w'igihugu murumva ibi bintu ko ari ubugesera aya majambo nico gituma navuze nti na majambo jewe yantangaje
tuzojana
ati tuzojana wivye abanyagihugu imiliyoni 47 ku mwaka zogura igitoro mu mezi abiri ati tuzojana wivye amafaranga yokubatse urugomero rwose ati tuzojana none ubutungane ubu busigaye bufise akazi akahe bugiye gufata abandi bamwe bibi bitoki bamwe bibi bijumbu bamwe banyoye saporo ndiyumvira nti ubu ubutungane bugiye gukora iki bugiye gufata abandi none je ndibaza nti aya majambo mwebwe murumva uburemere yoba afise none nije ntariko ndatahura jenyene
kandi ndababwiye ko Burundi buzoshika neza kuri rya mbona kazoza kandi ntituzoenda mu 2060 kuko ndabona Abarundi b'intwari batanguye gukora
jeri jambo numva umengo ni gihushane kuko ntiwashobora kuvuga ngo turi kumwe n'abantu baguma banyonora abantu baguma bagira nabi abantu baguma babutsa ibi na biriya hanyuma ngo uvuge ngo tuzoshika kwihangiro akarorero naka kaba baguma biba imiliyoni 47 ku mwaka andavuga buri mwaka imiliyoni cyangwa amafaranga yogura igitoro mu mezi abiri none mwumva mwebwe twoheza tugashika hehe nico gituma mvuga nti yavuze ikintu avuga n'igihushane cacu
ndababona muhinduka mudahinduka ntaho ndabafise ndabashira kuko ndazi ko nabazoza ari cyo kimwe
voilà ubu rero murumva yuko yahisemwo kugumana nabo bari kumwe ati ntacho reka tugumane namwebwe mugome mwonona ivyo mwonona icyonzi cyoco nuko dutegerezwa gushika kwihangiro dutegerezwa gushika kumbona kazoza aha rero umuntu ashayimvira none abarundi bose barononekaye ntancha bwenge zikiriho nta bantu bubaha imana bakiriho rero nibaza ko ari kindi cigwa tuza kwiga turiko turiga ibijanye na politike politike ni kwiye gukogwa n'abantu batagira ubuntu politike ni kwiye gukogwa n'abantu bafise ubukoko muri bo politike ikwiye gukogwa n'abantu bubaha imana ivyo turaza kubibona mu cigwa tuza gutanga kijanye na politike muri bibiliya yeriya yarashitse ahantu arabona yuko ari we yobasigaye atomoye wenyene Imana iramubwira iti si wewe wenyene hari abantu bashika ibihumbi ndwi nibikiye rero mu Burundi sinibaza yuko twoba dushitse aho ata muntu numwe atomoye akiriho nico gituma nama mvuga nti bagabo harakenewe urunganwe rushasha kabisa mu vya politiki harakenewe amaraso mashasha murumva yuko abantu bariho kino gihe arabantu badatomoye murumva yuko abantu bariho kino gihe arabantu badushira mwihumbi gusa ibindi bivuze nisunze aya majambo y'umukuru w'igihugu harakwiye kubaho generation shash y'abarongozi bakorera mu ngata abasanzwe bariho kuko ibintu bibandanije nkuku nta hantu na hamwe dushobora gushika ntitwashobora gutwagwa n'abantu biraba ubwabo gusa biraba ugatwe kabo gusa batababaye umunyagihugu na gatoya ngo hanyuma ngo dushike kwihangiro ntivyokunda
maze kurobanura gihe kingana iki
murumva yuko aguma arobanura agasanga baje bagira nka vya bindi aba bantu vrema murumva yuko umukino wabaheranye murumva yuko atakazi bagishoboye gukorera abanyagihugu iyaba abanyagihugu arabona bwira iyaba abanyagihugu hatarimwo abatewe anesthesi nabo bategetse nyene wari kuba umwanya mwiza ugusubiriza aba bantu kuko biragaragara yuko atavyo bashoboye biragaragaza yuko atakintu bagishoboye ivyo turiko turacamwo vyose ntihagire n'umunyagihugu asubira kwidoga murumva iyo biva voilà rencompetence niyo iriko iravyonona ukudashobora amabanga voilà ukuba mu bibanza batabereye kubamwo ico nico kiriko kiravyonona iki naco ni kindi cigwa duhava tubashikiriza nta kuntu amabanga nka yose woye habasirikare n'abapolisi hanyuma ngo witege ibitangaza abasirikare n'abapolisi hari ico bashoboye hari ibikorwa bashoboye hari ivyo bahamagariwe gukora mugabo ubatwaye mu vyo batahamagariwe gukora cyatse bingorane
mugabo narababajwe no kubona indongozi ishobora kuvuga ngo igitoro ntikizi Burundi
indongozi murumva yuko yaduhemukiye twebwe abanyagihugu indongozi murumva yuko yatugiriye nabi umukuru w'igihugu nawe aho kwitubwira indongozi canke ngo ayibogoze aca arareka yigumira ngaho irahangama nyandi majambo umukuru w'igihugu yafatanije n'indongozi ire complice
kandi naramuhariye
fara uyo muntu murumva yuko ariho umukuru w'igihugu aramuzi neza ariko kandi murumva yuko yashimye guca muharira yarahemukiye abanyagihugu yarahemukiye igihugu umukuru w'igihugu acatako aramubabarira aya majambo umukuru w'igihugu ariko aravuga nibaza yuko ariko aravuga yabanje kuyaharura neza aya namajambo aremereye gose aya namajambo ajanye n'ico bita ratrahizo ratrahizo n'uguhemukira igihugu n'uguhemukira abanyagihugu murumva yuko ibi vyakozwe vyoba ataho bitandukaniye n'uguhemuka
naramuhari
umviriza iki kintu namwe nko mubgihe uwo mutegetsi yoba yakoze icaha nkico kigejeje abarundi nka muvyo mwebwe mwibonera ku munsi ku munsi umukuru w'igihugu kuvuga ngo yaramuhariye iyo yoba ari nyishu itomoye yobwira abarundi nico gituma ndiko ndavuga nti aya majambo ntimuyafate nka ya majambo umukuru w'igihugu yahora avuga kuko aya na majambo aremereye cyane ndibaza nti ko kino gihe turiko turabona abahoze ari abakuru b'ibihugu barenguka imbere y'ubutungane turabona Trump turabona Bazuma umukuru w'igihugu wewe w'u Burundi yoba yiteguye kuzoseruka imbere y'ubutungane kugira ngo ashobore gusigura aya majambo ariko aravuga bo ubu akiri ku butegetsi kumbure ntivyoshoboka ariko amaze kuba takiburiko ibi bintu yorenguka imbere y'intahe akabisigura neza murumva yuko abarundi bamaze gutakaza bitari bike igihugu kimaze gutakaza ibintu bitari bike kubera aka kantu kubera umutegetsi kubera iki kigongwe umukuru w'igihugu yahaye umutegetsi kandi akabandanya amabanga yakoze ibintu nk'ivyo byose
igitoro ntimuzavuge ngo nubukene
je ndizera yuko aya majambo umukuru w'igihugu yoba ayavuga yayateguye neza yabanje kwiyumvira ko neza kuko ari gihe umuntu ashobora kuvuga ijambo akiyumvira ko ariko aratera brage mugabo atari brage kubwanje aya majambo ararenze aya majambo afise uburemere bukomeye gusumbya yandi majambo yose umukuru w'igihugu yoba amaze gushikiriza abanyagihugu harya rero amategeko n'amategeko hari gihe amategeko aremera nk'amabuye
none ni kubera iki ijambo rivugwa ryonye nari gitoro hari kindi kintu se nta kindi numva mu gisagara cya Bujumbura bavuga bati twebwe ingorane z'igitoro zituma ivyo kurya bitadushikira neza none ikiro cy'ibiharage igitega ni 1600 none I Bujumbura bumva kiba gikwiye guca igwangahe indya ntijya nawe mu gihugu ntushobora kuvuga ngo inzara arateye indya zirahari ntushobora kuvuga ngo ubukene bwarateye kandi uzi ingene wari ukenye muri iyo minsi heze
aya majambo bagabo aya majambo araremereye nk'uko je ngo ndabivuga aho umukuru w'igihugu aritegereza umuyoba tahura ingaruka ibyaheje kuvuga byoba bitera ku buzima bw'abanyagihugu uwo munyagihugu araranguye ibidandazwa abizanye ku isoko ku modokari bamuciye ibihumbi n'ibihumbagiza byumvikana yuko ya mahera aca yakura mu nyungu ayo mahera avuye muri inde wa musumyi uwo musumyi ni wa munyagihugu ivyo bidandazwa vyaduze nk'inshuro zitatu none uwo munyagihugu mwumva yoronka n'ijambo ashobora kuvuga umukuru w'igihugu avuze nk'uko bo aba bategetsi n'ivyo bo nta gitangaje barafise ivyo bafungura atangorane mugabo umunyagihugu mutoya nawe bimeze gute mu minsi heze twarerekanye abafungura ivyo babanje kuja kurondera mwiyarara hariho nabandi bafungura kumagendera kubera ibintu byose byaduze none amajambo nkaya umukuru w'igihugu kabisa arubahuka kayavuga umuntu yaraye ubusa cyangwa umuntu afungura rimwe ku munsi aya majambo ayakira gute ego basi dufate ko umunyagihugu yimbuye ibigori yimbuye umwimbu ushimishije ivyo bigori baramwangiye kubitandaza bati leta nizo bihugurira mwarumvise ingene abanyagihugu bashora uwo mwimbu bakanka kugurirwa bagaca babisitoka ngaho bikaburira ngaho none ubu niwo mwimbu ariko aravuga yuko arirya nawe nabimbuye atacyo bariko barawukoza uwo mwimbu kare bahora bidandariza kugira ngo bace bagura utundi tuntu none bace baguma bagira ivyo bigori badafise n'uburenganzira bwo kubidandaza handi hantu
wacha kubaza ati twerekesha iryo tunga wari ofisi ushobora kuba wari ofisi igibano uno munsi ukaribura ivyo nibisazwe urumva ntutuganyira wari ofisi ivyibano ntutuganyira ariko nagira ndababwire aha mu minsi heze
Ainya bihanga wasanga hari imvunja hari zo mukibona hari zo mukibona imvunja nico kintu cyambere ikimenyetso cy'ubukene uburavye amaguru bose bambaye uturato bahora bagenda miguru wazi ntuze abo bantu bakenye gute aba bakubwira ngo turakenye ngo ibiyeri biratevye ntakubwira ngo tubuze amahera yo kubigura oya turabuze ibiyeri kandi dushaka pfundikiye ntagwagwa ngaho n'impeke abo bantu mupfuko ntufise
aya majambo mukuru w'igihugu avuga nibaza nti kumbure yoba afatira ku buzima bw'abategetsi canke agafatira ku buzima bwiwe bwite nka kumwe yavuga ati jewe vise ibigega vyuzuye voilà ati jewe ntacho mbuze agaca yiyumvira yuko kumbure n'abandi bose bimeze uko mugabo ubuhoho aya majambo mukuru igihugu asigaye avuga muri no misi nibaza yuko ari amajambo afise uburemere bunini cyane gushika n'ubu ndacibaza aha kabazo mukurangiza umukuru w'igihugu amajambo nk'aya ariko aravuga yoba yiteguye kuzoyasigura imbere y'ubutungane mu gihe azoba atakiri ku butegetsi kuko n'amajambo akomeye cyane n'amajambo afatiye ku buzima abanyagihugu babayemo ubu kandi akemeza yuko ibiriko biratuma babahuko abizi ko umukuru w'igihugu yoba yarahaye ikigongwe umuntu agejeje abarundi aho bageze mu muruho barimwo mu magogwa barimwo mu marira barimwo nibaza yuko yoba yakoze ikosa rikomeye bifatanye na cacaha bita trahizo kuko ibi bintu nibidasanzwe ntivyari bwabeho mu gihugu cy'u Burundi n'umusi warimo nibaza ko atamutegetse yokora ikintu nk'ico ugaca umubabarira mu kanywa babu bigaherera iyo kandi icyaha yakoze kiguma kizana ingaruka mbi kiguma gishitse ingaruka mbi ku bantu ivyo bintu ko barakamara amazi jewe nibaza neza yuko umukuru w'igihugu ibi ariko aravuga abifitiye ibyemezo bikwiye mu by'ukuri abarundi turakeneye kumenya uwo muntu yakoze ibara nk'iri ryose nta mpamvu yuko umukuru w'igihugu yomubabarira kandi uwo muntu atasabye n'ikigongwe uwo muntu yacumuye ku barundi bose ntiyabasabye n'ikigongwe ntiyavuze ati jewe ibi bintu narabigize ngo abyemange none umukuru w'igihugu yoba afise uburenganzira bwo kumuha ikigongwe eka vrema hariho ibintu mengo birarengeye ubwenge cyane imana nibahezagire mwese reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze ariko musubire mutahure neza yuko igihugu cy'u Burundi gikeneye urunganwe rushasha rw'abarongozi abantu bazana uburongozi butandukanye n'uburongozi buriho kuko uburongozi buriho buraturuhishije imibabaro amarira turimwo turiko tubiterwa n'ubutegetsi buriho ubutegetsi bubi.